gamba ye mukama mbadde munafu ng'emizimu kinafuyiza omwoyo gwange naye nyamba saamaanyi ag'obwakabaka bwa Katonda bweralikira obeera munafu naye kakati mukama akwamba saamaanyi the real power amaanyi ag'omwoyo omutuku amaanyi agasinga ag'emizimu n'emisambwa amaanyi agasinga aga sitaani agasinga ag'emagombe receive the power of the Holy Spirit.